doba doba kauna hanga me he korako tanga koko ohi te ahai he ko tagu hapu mau koma wherangi koma wherangi koma wherangi
Te Māngai Pāho.